mtwana yami mtwana yami mtwana ungayidedeki mameli skele ayi olaleli skele impili ihlala injalo igcwele ngeyikele mtwana yami mtwana yami mtwana ungayidedeki mameli skele asesifikile fikile maskos manje labaningi bazophala non-stop induku zami jo jikijela tot-tot ingqondo ivulekile mtwana yami drop-top ofikile fikile maskos manje labaningi bazokhala non-stop induku zami jo jikijela tot-tot ingqondo ivulekile mtwana yami drop-top uman hey.
Ingqondo ivulekile ntwana yami drop top ofikile fikele maskos manje labaningi bazokhala non-stop induku zami jo jikijela tot tot ingqondo ivulekile ntwana yami drop top uman hey fikele maskos manje labaningi bazokhala non-stop induku zami jo jikijela tot tot ingqondo ivulekile ntwana yami drop top ofikile fikele maskos manje labaningi bazokhala non-stop induku zami jo jikijela tot tot ingqondo ivulekile ntwana yami drop top uman hey.